SIU e fetiseditse ditletlebo tse ding ho NPA, tse ding di ama mohlanka e moholo wa mehleng wa ditjhelete lefapheng la ditjhelete profenseng monaheng Mokwena, le hlooho ya lefapha la tsa bodulo Nthimotsi Mokgesi. Ho fumanwe Mokwena a entse bobodu kontrakeng e filweng khamphani e bitswang C-Squared. Ha Mokgesi a fumanwe a sa latela molao ha ho abelwa khamphani e nngwe kontraka.
ANC ya Free State e thabela mehato e nkuweng ho etsa bonnete ba hore ho thibelwa diketso tse seng molaong, haholoholo tabeng tsa thekisong ya ntho tsa mmuso.
27 companies are being referred to the South African Police Services for investigation in terms of alleged fraud, one of whom is C Squared.
Company tse mashume a mabedi le metse supileng di kanna tsa tjamelwa ke mehato ya hore di se hlole di ba le maqhama a kgwebo le mmuso. Ho fumana di company tse mashume a mararo di nehelane ka dibaki tsa bahlanka ditshebeletsong tsa kalafo tse neng di sa fihlele dipehelo tsa molao.
The officials tsa rona di etsa business le government and ba kenya batho ba ba bona, and re ne hope hore NPA a itlo ba charge fela batho ba tlo face the full might of the law, ba ye court ba tshware ba ye tronkong ba patale se ba sientseng regardless hore ke mang o closed ho mang.
There must be consequences, especially the political heads that on their watch this happens and they allowed this to happen, they must be held accountable.
Ho sa le jwalo ho fumane ho sa ba le manyofonyofo kontrakeng tse abetsweng baraba ba bedi ba mongodi e moholo wa ANC ya ntseng a beheletswe ka thoko nakwana Isma Gashule. Ho ne ho hlaheletse tletlebo ya hore ba fumane dikontraka ka lebaka la dikamano tsa ntata bona le bahlanka ba mmuso lefapheng la ditjhelete. Lefapha la ditjhelete ha le a fumaneha ho ka ntsha maikutlo. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.